mantike nyene fuko tu
yeah let's go singire chomvuga turi kumwe birandenga ndakuweza rimwe na rimwe bikancanga bene kukurenza uko urenganye bose bakuraba ukururi mwiza muko abana bakuzura somaza niteka kuba ndi kumwe nawe kisite kando mise nyawe ababyeyi bawe ni wowe babyari ikibazo kirenze nkawe oh my god ina byukuri ndakwikundira tu es ma personne préférée c'est ça comme tu reconnaissais
kabisa
felicita kandi rekana bye best rap of the year
best rap ni bagiye muzee kandi bacho wamba ikoti bo baragutumye ndi bazaho ruzikwitwa
oya nanje yo ntayitwara nari kubabaza ivyo bakoze kundusha ko nta numwe ari imbere yanje rega
kandi kigeze atamuziki atami atano
none stamina ni yajari kime gukindi ni yajari ah kime gukindi ni
Tie matene kenisere nenisere tri konisere tie ma belle tu préfère tu comme tu ri konisere
atragi
oh my god nara fashes nzonde kura oh no inalila kuri na kwishimira tie se son tonisere Je comme tu connaissais Kabisa on lifestyle si jaka kuko wambere yumufana nakuana
kuko nakukuna kukudaheza oya simeza oya nuheza Tina kulove sana bakunzi ba Hit Top TV ndakumuna P face on the floor yeah
You need to tell me, and now I go to IMZ.
I know what's happening. Ah! And you just be first on the floor. Umeze fresh ga bro.
Umeze neza.
Cyane gose ga bro.
Sana.
Be face. Ma imiso sina mvuga ati kubegwa n'ivyo vyawe. Icyo kibazo singunda kubaza ko ni chazo we. Waramaze no kunyemeza tu.
Jose ni kushimira Imana ubonye umuntu aberewe.
Kabisa nuhet.
Gweze iki? None wewe tahuye iki?
Je. Je gaya icyo natayo kudaheza nyene kandi gituma gufana n'umufana wawe. Kwe kudaheza
n'itahuriye. Yuko naheza mukunda nyene ni duheza gukundana tuguma tujyoheranira
my brother akapera my bro
sin akapera ya erega nguma ni ukume ngo zazindi twakora
oya ibe tukumba romantic ubu turi mu bintu ibintu turi mu bintu ye biri romantic nyene fuko tu
yeah let's go singire chomvuga turi kumwe birandenga ndakuweza rimwe na rimwe bikancanga bene kukurenza uko urenganye bose bakuraba ukururi mwiza muko abana bakuzura somaza niteka kuba ndi kumwe nawe kisite kando mise nyawe ababyeyi bawe ni wowe babyari ikibazo kirenze nkawe oh my god ina byukuri ndakwikundira tu es ma personne préférée c'est ça comme tu reconnaissais
Kabisa my brother big congratulations my brother
thank you brother
Kabisa nige gitari gito abantu benshi bavuga ati mbeka beef face on the floor ari hehe aho bona neza ko YouTube channel yawe yari nyotewe kandi ndetse kanyotegwa ibikogwa aho ni mu gihe benshi bavuga ati bana turakumbe hip hop turakumbe rap turakumbe ibiki ariko ni beef face on the floor yashye kuzana cover itwa ntandero ugira iyo cover ntandero ugira ni cover yazungurutse ahantu henshi ndetse ni buri muntu wese yiteze kiyo ndirimbo ishobora kuboneka umwanya n'umwanya ariko ni yaboneka niki kibazo cyo bacarabaye kubatashye gusoma Instagram
Bo, hari video na partage kuri Instagram, TikTok, Snapchat, no kuri Facebook. Na bafise numero yanje bien sûr kuri statut ya WhatsApp ama ibintu nk'ivyo narashe kuvuga ingene byagenze yuko indirimbo itagisohotse bivanye n'ingene ama image umudirector ikoze baramwivye machine cimbura byose rero ncindatekana eh umudirector yarahombye nanje ndahomba urumva nta umuntu afite concentre yanje nawe cyo tuwa obligé yo gutekereza man
kabisa eh Fifi on the floor tumwe mu du party warumaze gusohora twa du party twerekana neza yuko ugomba gukubita kabisa cyo bita informa makuru ya hari windwi barabizi yuko uraziguru inzu disinga yuko ta disinga iminota 2 cyangwa iminota 5 udisinga iminota ishoboka neza na niza sivyo gahunda yari yonyene cyanki yari ndirimbo nyene nkujyanye tumenyereza 3 minutes ngene
byababiri yari iminota myinshi yararenze iminota 7 kweri yari nk'umunani gucyo rero gusa nyene urabizi yuko ku mwaka je ntegerezwa gukora indirimbo yo kudishinga kubera mba naretse bakandi singa bakamerera kwa amenyo umwanya ni umwaka ni munini urinzu ubona nyene wazi kusanyije zose abantu bagutuse bagukoreye ko ariko ni vyiza ko nandi nta nakimwe ibintu bimbabaza yewe bandisinze simona ndaziposta nto rubibona rero je naco bintwae
feso agira rekura ni amwe majambo twari gusanga muri yo ndirimbo ntanderugira
eh bien sûr no shira ko majambo atarimo ajya nayo mwabonye iyo acha harimo n'izindi zatari man
bifese ndofo aheruka kuvuga amazina y'abantu kera cyane gose mu ndirimbo ziwe ariko ntanderugira umva ko ari umuntu umwe ariko kumajambo wasoromenga ikibigo bibigwa abantu benshi ntandero bagira ntanderagira
wewe wese umubwira ati ntanderugira ruko umushikire kubera uvuze ngo ntandero bagira iba itaye content wewe urumva kujya nanditse ibiri ku mutima bitanu icya mbere naravuga nti uburere ngomba ndisinge na intif
kiri ku mutima kigira
ka icya kabiri nkaje mfata nkavuga swat umuntu yandisinze avuga ibintu bijanye na gospel kiniki ubwira kangahe nkaje mvuga nti ngomba ndisinge umuntu yampaye trophy ntampa mahera kandi yayanyemereye yayivugiye kuri scene urumva ubugira kangahe nkace mvuga ko ba DJ urumva ivyo byose rero iyo uvuze ntanderugira ni nkuko muri iyo ndirimbo y'ibiri ku mutima bitanu nufata umwe umwe nkamubwira uti bimeze uku nuku nuku wewe waradekonye nshise kundi waradekonye kandi titre kitwa waradekonye sasa rero mvuze ngo ntanderugira ntibisigura yuko nufata ngo nyine nokwicarira umuntu umwe nkandika indirimbo y'iminota 8 ndi ngo ndirimbe umuntu umwe ndasara rero
okay bifese on the floor mbere ko ndakubaza ibindi ko sanzuri n'umurapere reka mbanze kwanza tuje kigo kiravugisha abantu buri muntu wese nga muri industry ni ndirimbo ya bifese on the floor ariko nari nsano ni ndirimbo ikaze cyane gose ni ndirimbo nk'umurapere vraiment tuge kuvyishimira reka ndabivuge vraiment ndabivuge ndabisubiremo jese ndi mu hypocrite kandi ni niyo mpamvu jemba nifuza iterambere ry'umuziki iyo umuntu akoze neza reka babimushimire urumurapere ukaronka ibihumbi 69 vyama views 69,000 ku munsi umwe niyo yakuja iminsi ibiri ku munsi ukaronka izo views uba uri kurakora kandi ubukaze turazi umude wa hip hop twe turabizi abarapere bacu turabazi ingene muronka turabizi twese biri no mu bintu biriko biragutangaza ariko si cyane kubera ko uramaze kubikora kuri kundi muri kumwe na mkombozi yose ibihumbi ijana
irimo irakwije mu madosa kombi
icyo gihe mega irakwije mega nimba ariko
ye yakwije samir ku munsi umwe
cyo urabimenyereye wewe ariko rero bifese on the floor nibaze neze gushikura umwanya uri kurabona icyiza cyo gukorana nabandi kugira collaboration nabandi baririmvye bo hanze sivyo biri mu bintu nzi neza yuko wakora ariko utakoze cyane tukuzi na pifra yindi kolbo bora kuza hanze ni yandi ubundi nawe n'umuririmbyi nga Pablo uno nga ntangira nayo indirimbo kolabo yo hanze bari bwakore pifra hari undi muri vyiga bifese ndo fuma no
bani muri Zambia stamina
Zambia stamina nayi
mu Rwanda ni benshi Tom Close
kera
Mico the best ni benshi ntabwo ari byo no musi bro
urujuje kabisa ariko kwa nari nsano nako biriko birazana success kanaka kuri account cyangwa kuma platform ya Bface on the floor ugiriye ko utubwira mu Rwanda hamaze igihe gitari gito ndetse aho mbere benshi bavuze ati none Bface on the floor mu Rwanda ari mu biki Bface on the floor yaratwawe niki mu Rwanda neza dukuye mu ryandirimbo ya nsano
je nari ntwawe na major tour ntari televiziyo
utagira igikorwa cyabo
none ndirimbo twakoze na pifla
yari yasose
ama televiziyo nka yose narayagiye ko rero ivyo nabandi ko nda branding na branding izina ryanje nka branding na kazi kanje kandi sinubwa mbere nari ndabikoze kuva muri 2016 maze kuzunguruka ama televiziyo yabo kenshi kandi abanyarwanda ariko aradukurikirana ebana imana ibamezagirire ko jenshi se banyakira neza nako batagira vraiment nta muntu andurisha nta muntu numwe ngora rero muri ico gihe respect kuri bo kabisa
eh be face on the floor urimo wanu kandi bagaragaje guciwe neza mu kuvuga batajya umuntu wa
notumangizura bro eh cenka gyugutwe eh notumungi gutwe eh hakoje no gyumunwa ko iri no gyugutwe
ego hari zime mu nyishu wagira atanga ku ma televiziyo mu Rwanda ndetse binashise ukanashavura ukanababwira ati nuko bimeze uko umuziki wacu nuko bimeze uko ni navyo abarundi bari bakwiteze ko cyane
barabibonye Imyidogo tugira yose irabashikira man kandi je ndumuvugizi nigihe ntangura kudisinga ba DJs haciye hatangura kuboneka ama mixtape y'indundi gusa uravyibuka ibiri ku mutima yaragize success nini cyane irigisha abantu abantu bamwe babona ko mba ndiko ndatukana ariko je kenshi mba nababajwe n'ikintu kiyoki je rega je ndafise ntuze yo guhindura ibintu imana ko yampaye uwo munwa ikama abo bantu bankurikirana ndumva ko message ndayitanze ntabangize nabe rero kuvyerekeye imyidogo nagize mu Rwanda irafise ico yafashije
kandi warabakariye cyane
apana sinda bakarira ko sinda bagaba ariko ndafise ingene nshobora kubashikiriza abanyarwanda barabizi neza yuko target yabo ni mu Burundi kubera tuvugura urimi rumwe rero iya success bafise iwacu public irabakunda cyane irakunda indirimbo zabo mugabe bigace biba contraire y'indirimbo zacu zigezeyo nta kigenda rero ivyo bintu batabidukoreye wumva yuko birababaje kandi natwe turirimba neza urumva nta nitegeko tubashira kuko ni bo bafise strategy bakoresha uravyumva mugabo no kubibasaba kugira badusupporting ntabwo ari bibi je nta kindi ariko ndabasaba kandi akamo urabikabona yuko ama collab cancana ariko arakogwa arafise ingena duhuza n'abafana ba nje nabitanguye ke bafizo babitanguye ke uravyumva rero muri ico gihe public yabo tuzoyegereza ariko harimo ubucuti hagati y'abaririmbyi n'abandi abajournaliste n'abandi mugahana makuru ukavugana na naka kujya aho rubikora n'abajya ba yes ugatanga ama news yo ngaha nabo bakabivuga ku mateleviziyo yabo nabo bakaguha ivyabo ukabivuga niyo collaboration ituma umuziki wacu wumvikana biento ajya mari bajya baririmbyi baza ngaha usanga afise hits zibiri zonyene kandi akaronka abantu natwe turavyifuza kuja mu Rwanda abaririmbyi bacu bakagenda yo bakaronka public ivyo byose kubera iyo migenderanire nta nahandi uzoyisanga ku isi nzima na nahandi uzosanga ibihugu bimeze nk'u Rwanda n'u Burundi muvuga 100% mwumvikana ururimi rumwe
harimo umumenyesha makuru bakubwiye ati twe kuza kudukarira cyane turaba twari batumye mutuvuze
bijya yavuze ntiyabivuze nk'uko bivuze oya ahubwo yashatse kuvuga ko twebwe turi birofu ijya ni message yaguhaye nawe mu birofu rimwe nuri yari nyuma ya kamera ni kirofu hamwe na jewe uravyumva hamwe n'abanyagihugu bose twese yatubwiye ko turi bijuju bisigura yuko imbere yuko bagukunda ubanza kwikunda that's the meaning wewe ntatahura ingene twebwe tubobrija kudukunda twebwe bwe twenye n'ubwacu tutikunda Iyo ni iyo kosa rya mbere kuko imiziki yose ivuga mu ba DJs imiziki yose ivuga mu ma telefone y'abanyagihugu mu masalo y'abantu mu miduga y'abantu ni imiziki yo hanze Tanzania Uganda Rwanda mu Burundi mengo ntiharimo kandi uziko dukora imiziki iryoshe rero muri ico gihe yashatse kuvuga ati imbere yuko bazodukunda abanyarwanda nuko tubanza tugaha support iby'iwacu tukabishigikira none niko tubigenza Ni twama turiko turidoga. We wantu wicaye ni umva indirimbo zirenga 200 zikurikirana ta ndirimbo yo mu Burundi rimo. Ivyo byose hariya ntibibaho na handi ntibibaho mana. Yes.
Ariko kandi umaze kuba ayo majambo avuzwe be face on the floor, umaze kuba ufashe urugendo ruguganya mu Rwanda, harimo baririmbyi uri kuramenyekanisha ngahi iwacu. Ariwe ari insano, sivyo? Ngahi iwacu mu Burundi abarundi ntibaramumenya cyane. Nabamumenye bagiye kumubonye akoranye n'icyamamare dufite mu muziki, ariwe be face on the floor. Ibyo bivuye kuri mikro za Hit Top TV kubera karukuri. ALYN SANO ngiye mwigeme batangwe kumenya talent y'abarundi ariko B-Face on the floor amutweretse. Kuri iyo mpamvu niki kintu cyatumye mugiye tuzi neza ko ngwarini byo maze gukoma benshi mu Rwanda ukuyumvira ko tuzanira nkuko kunda kubikora ngai wacu munduka tuzana ama new generation kwa tuzanira abakobwa tutazi ba East abandi nabandi hari utuzana ALYN SANO B-Face on the floor bari mu makolabo hari akavuga ati je naje neza kwiyagara ko nzana umuntu atazwi nanye ndamumenyekanisha
kubisanzwe Jesse nkunda ba star nkunda tala uremera ko ari imba neza ari
cyane gutwara nitwavyumse
yeah sasa nimba ari talented yes ko nari namuvamiye muri style yiwe yategeza kumwosora ariko twara matchinganye biraryoha tu bijya nyene natobanze navyonwe byaryoshe tu uravyumva rero jewe uretse nico chef 187 numustari wabo man arafise collab na Emia Lade arafise collab na P Square arafise collab na Sarkodi numustari wabo muri Malawi Zambia Zimbabwe South Africa baramuzi sivyo mugabo mu Burundi ntibari bamuzi bisigura yuko collaboration ni partnership ni share ni partage jewe kujya twakoranye iwabo nararonse nka 50% y'abafana biwe uravyumva
ashora kuze deja
bien sûr uravyumva ama televiziyo yose yari antwaye ko hantu ntazi yari en presence abantu bakomeye izi ya connection mu Rwanda rero nubwo uvuga ngo ALYN SANO hano ntibamuzi iwabo baramuzi sivyo je kandi sico nari nahagaze ko ni yari ubustar inge naririmba neza gusanda umufane wiwe sana rero je imbere yuko ndamuhamagara nuko hari indirimbo iyi ndirimbo ofetse je nayikoze je nyene Nina ikoze yose harimo na verse yanje ya kabiri mugabo mu producer ayikoze itwa made the major niwe yankoreye ka kandi kiza ngena tambuke ndabe yeah yeah man sasa rero acharambira ati bugi indirimbo rega ntabwo igyoshi itari mu ijuru y'umukobwa kubera romantic cyane byari kuba biri rumf cinambira acara ncindamubaza none we mu bakobwa ubona wo propose and not mu bakobwa batatu yavuze numva ALYN SANO je nari nsanzwe nkundi ngina ririmba cinamubwira urashaka kumutora none tugakorana kwe je nitwari tuzi naye akafika na mpigiye si aramwumvisha aramubwira kubera ari mu bantu batahura ivyo barimo kubera abandi ba artiste bamwe bamwe hari igi usanga babona petetre me ngo barahejeje sivyo ariko hari umuntu abavuze jewe sindagera kuca nshaka rero ya yarabyumvise arumva nyene ko ico gikogwa nawe co mwinteresa ace turafata program kandi big up on herself arakazi no muri studio man ari sharp sana yaririmbye bien akaririmbo abantu bose bagakunze je niririmbira ibintu ndiko ndafisine
agenda neza ALYN SANO my sister from a big shout out to you
it's good man
first on the front vrema ebana yakubakiye vrema
mu Burundi yategereza kuronka nani ntuziye nani patient kuri public yanje kubera ko ntabwo ari umurundi kazi n'umunyarwanda kazi kandi nanje dukoranye hari ico vyongera muri bajya abantu biwabo niko bigenda
ega natwe tuba nivyo tuba dukeneye ega tukatumaze imisi
mu vyo nashaka hajya nserutseyo na dabo abarimwo na kiriko abarimwo
gasi nico gusa twamye turidoga tuvuga ati kwereka natwe ega kimwe wamivuga ku mateleviziyo ati uburundi kwe ki mutagira ibi mugaba bacha babona ko dufite talent first kuko ni mushobora kutuzana muri vyo tukamumenya ni kubera ko ubukaze udakaze
rwose je we rero ndinze namuzana bakamwumva nuko nanje mba nkaze
kabisa
kandi deja jewe ndafise ingene nzi ku differentiate ama style si sho kuba no rapura muri afrobeat mugiye mfise uburyo bwo kuririmba R&B nkagira utu voice twa urumva utu baking bikaryoha
kabisa voilà et puis façon de from video twarabonye mu imodoka ifse plaque igucacu cya cyo Burundi mugiye tuzi neza ko B-Face yamaze igitari gito hariya binavuga ko video ye bayikore hariya ho baramasana mu yo ngacanye ni imodoka yatwawe hariya mu Rwanda donc muri shooting
erga je ndakazi big up on himself umuntu bita Franke Franke njye ni modoka ya Franke ni yindi wigera kubona isirikira igihugu cyose ngaha bavuga ngo hano haje Ferrari haje Bugatti ukufite nanone oya nyeneye niyo yayinjije urumva yarakoze cyane image nziza cyane imodoka ya bien yaratumye image zigenda fresh
kabisa kiri mu bino abantu benshi bagunye bibaza ababibonye mbwa nka twe dukurikirana ibintu hagufi narabonye ibendera ry'igihugu rya cacu mu Rwanda ndavuga ati nakubari beef on the floor adubagare neza aba kuri style kuri style haba ndetse no ku no muri video sivyo beef on the floor abafana baba hip hop bari doga cyane beef on the floor rap ya heavy cyane vyabuze gose
none ntayonzi
nari yizi turabizi gufite indirimbo zo za hip hop
katurondera amahera ha mikindi nacho hari vidogo kwa vyidogo kamengo hip hop je bayimpomeye je ni kiraka banshoneye ko none ga man je ni twumunya muziki en general nibazo se kunkompara kubambira ibiki nibiki rap na kantu kamagare mu yandi mastile je ndi nivya dancehall nka yiryosha c'est tout ndi nivya R&B nka yiryosha c'est tout nitubipfe rero je uko biri kose vraiment hip hop uko biri kose nago manda ibaherez kandi sinayihevye kimwe gukindi si hip hop old school stand up na pifla si old school stamina si hip hop dancehall none izo ni biki none ndabishatse ndabikora
Mkombosi unavuze ngo Mkombosi unavuze ngo Mkombosi unavuze B-Face B-Face Dusezera Mkombosi unavuze Dusezera nyari kwa Mkombosi unavuze ngo Umuziki nini emosyon Leo nima umuza Umba uafishi jumuru Seja kurapora ngo uafishi jumuru Bivaninge nubitukwaru umuziki
Hip hop irahindura flow urashaka kurapura ubabaye urashaka kurapura uri kurakarira umuntu urashaka kurapura uri kuri yemera bivana na sujet suzoririmbamo uramenye ingene witwara
ari nuwavutse kandi ngo bizobagora nimwagenda hanze ngo bakababaza ati muririmba iki umuvuza ngo murabarapere ugashaka kwa kundirimbo ya R&B
Tenebeke Eminem wenye naririmbira chorus kandi niwe murapere wa mbere ku isi nabonye akaze Bass Rhymes asigaririmba mu madanso umuntu wese Drake anaimba na rap iki niki nonaho wumva ibyo nta umuntu abihagararako
eba ndagufelicitate rona matubihebe no
Asante sana bro Felicita kandi rega nabaye best rap of the year
best rap ni bagemuze kandi baje wambaye ikoti bo baragutumye ndi baje waruzi kwitwa
oya nanje yo ntayitwara nari kubabaza ivyo bakoze kundusha ko nta numwe ari imbere yanje rega
kandi kigeze atamuziki atano
none stamina ni yajari kime kukindi ni yajari ah kime kukindi ni yajari stand up ni yajari none so si pop none
stamina mwana kime kukindi
bai rero
bai rero ndaba kuna chebe anda kamera if bari watu kama sana shikamiza fresh ndio kuna chane ghost asante sana beef on the floor if Bali